Ka te iwi ki te futu pōro, tērā pea mā tētahi tohunga haka a Liam Messam e āwhina ki te tātaki i te haka a te kapa o Pango. Hei tāna i tatanei ia te rehu, iaia e tātaki ana i te haka kia ingarangi i Twickenham i Nanahi. Ai marika, waru tekau mano reo e hā mama ana I te waiata a ngā tau rekareka mangu mangu ara I a swing low sweet chariot I te wā o te haka a te kapa o Pango a Haita Messam, koia te papa.
No, it actually happened, I lost breath and I was about to faint. So I was trying to drown the big fans and just had to regroup and regather myself before I fell over and embarrassed myself.
True story.
He oi, nā Messam me te kapa o Pango te kata whakamutunga ara I tō rātou 3-10 ki te 2-10 mā rua.